serivisi kirimugoroba uretse ikirirwa ushobora kuba urwaye cyangwa uzi umuntu urwaye n'icyifuzo kijyanye n'indwara gusa mugoroba turakubita amapepo y'indwara mu isi Thank you.